tigihiyo emilada aduyada anadiyo tigihiyo emilada aduyada cilmi iyo waxbarashiyo carruurnimo wax ka lumay Thank you.